ministre Botuliga Majambo, bijanye no kubaho kw'Imana, iri ni ijambo tugiye kumara iminsi yose twiga ko kwa Mungu twaragize ko mu rundi rugezo bijanye n'ibintu byo gushira mu ngiro canke ingene kubaho kw'Imana mu buzima bwacu gushirwa mu ngiro kikaba ikintu kiboneka kikaba ikintu gifatika kandi kwa Mungu twavuze amajambo adasanzwe Imana ihezagire abantu bose batwandikiye abantu bose bagize commentaire n'abantu bose batanguye guhaguruka no kumva ko bafise ibintu bashaka kwitanga ko kuko kwa Mungu twize amajambo akomeye kandi Imana ibahezagire igihe cyose mwayaganiriye mu maserie de prière kandi kuri bamwe irashobora kuba ari ijambo rishasha ariko kandi ku ruhande rw'iwanje Imana yatubwiriye neza cyane muri iminsi 40 y'amasengesho kuko turaja guheza iri jambo Imana yatwigishije ko kubijanye no kubaho kw'Imana iri jambo ryakoze ku mutima wanjye mu buryo budasanzwe kandi novuga ngo byarawujanjaguye byarawutabuye Imana yanyigishije ibintu byinshi kandi numva Imana iriko iratwereka Imana iriko iradushira mu yindi nzira byakozwe n'intumwa ugiye ukabisoma ariko mpagaze cyane cyane ku gice cya kabiri cy'ibyakozwe n'intumwa guhera ku murongo wa 42 ukamanuka kimwe mu bintu Bibiliya itwereka yuko ababigishwa b'ishengero rishasha bari abantu bashishikaye kuba hamwe n'abantu bakomeje ubumwe mu buryo budasanzwe ni ukuvuga ngo ryari ishengero abantu bari hamwe kandi bafitaniye ubumwe ntibari bangana mu mibereho ariko ku bw'icyo Imana ariko irakora mu ishengero abantu bashoboye kuba umwe bashobora kugira ubucuti no gusangira mu buryo budasanzwe ikindi tubona yuko aba bantu ibyabo byose bari babisangiye tubona yuko aba bantu bashoboye no kudandaza ibyo bari bafise kuri abo bari batunze bafise byinshi cyane kugira ngo bafashe abari hagati yabo ariko muri conclusion fashe resume y'ubuzima bw'irishengero irishengero ryavutse muri contexte cyangwa mu mibereho itandukanye y'ubuzima bw'igihugu hariho ibibazo byari mu gihugu hariho ibibazo by'ubukene budasanzwe i Yerusalemu n'ahandi hantu hariho ibibazo by'imibereho ishengero rya Kristo riravuka ariko kimwe mu bintu twako turiga ku munsi wa Mungu twize yuko ishengero rya Kristo Imana yarihaye ibyankenerwa byose kandi twasanze iby'Imana ari iby'impuhwe ariko iby'impuhwe bigomba kwitraduza cyangwa bigomba kuba ibintu bifatika mu mibereho ya minsi yose hakabaho ibyo dushobora guhindura hakabaho ibyama bishobora kwerekana ishengero kuko twumvise Yesu avuga ngo turi umunyu w'isi cyangwa turi nk'igisagara cyubatswe hejuru y'umusozi ni ukuvuga ngo turaboneka kandi Imana yadushize mu isi kugira ngo tube inyishu kandi kugira ngo twerekane ubwenge bwose bw'Imana mu buryo dukora ibintu mu buryo dutegekanya akazi kacu mu buryo turongora ishengero mu buryo turongora imiryango yacu mu buryo turongora ubuzima bwacu mu buryo dufasha imiryango yacu mu buryo tureza abana bacu mu bintu byose hirya y'ibihe byose y'ukubaho kw'Imana mu bitwebwe hirya y'uko twavuze ngo isanduku ry'Imana riri mu buzima bwacu aho isanduku ry'Imana riri mu mibereho ya minsi yose hagomba kubaho ibyama bifatika nicyo gituma kwa Mungu twavuze ati ishengero si teori ibintu by'agakiza si ibintu byo mu rushengero ariko ni ibintu byo mu mibereho yacu ya minsi yose nicyo gituma ubwenge Imana yaduhaye ubwenge Imana yaguhaye amashuri wize ubuhinga ufise cyangwa amatara ari mu buzima bwawe ibyo byose ugomba kumenya mbega ibi bintu biriko bimarira iki ubwami bw'Imana kuko atacyo biriko biramarira ubwami bw'Imana uzoba hari ahantu quelque part utari mu kibanza cyawe haleluya amina Bibiliya ivuga ngo iri shengero rya mbere ngo ryari ryuzuye ngo ryavuga ubutumwa ryabandanye gushingira intaye Yesu Kristo buzuye mpemu yera kandi ngo muri bo nta mukene yari ahari bona sifuwe sana haleluya iri shengero ryiyuka riraba ryari ishengero ryashyitse abantu bakenye etape ya mbere y'iri shengero ritangura rifasha abakene ariko iri shengero riragenda rikevoliwa ntiryashishikaye rifasha abakene ariko ryashyitse ahantu rifasha abantu kwiyungunganya no gushobora kwiteza imbere gushika n'aho harageze igihe aho bitwereka muri bibiliya yuko iri shengero ryuzuye mpemu yera byuzuye ubushobozi bw'Imana byuzuye inkomezi z'Imana bibiri ivuga ngo ibitangaza n'utwumiza byashishikaye kuba bibiri itubwira ngo babananije kwerekwa bamwe barerekwa n'ibigiye kuba bakerekwa n'inzara igiye kuba mu gihugu kandi ibyo byose bigashika babandanye kuba abantu bo mu mpemu ariko kandi no mu mibereho ya minsi yose babandanije kugaragaza ibimenyetso byerekana ubwenge bw'Imana hagati yabo bona sifuwe sana Wana sifiwe sana. Ibi birangereka yuko nuko ijambo ry'Imana ritwereka ishengero ry'Imana cyangwa umuntu yakijijwe ari mumbabare iyo tuvuze ishengero ry'Imana muca mwumva amazina y'amashengero ariko iyo tuvuze ishengero ry'Imana igihe cyose mwumva mu ishengero ry'Imana umve ko mvuze wewe uko bibiri twita ishengero Bwana sifiwe sana. Aha ni ikintu tubananya kubona muri ibi byanditswe dushishikara kubona yuko ishengero rya Kristo aho ku Kristo ari arepondra ku mabezo y'ahantu ari aho mu Kristo ari azana ibihinduka muri environnement yiyo. Baravuze ku munsi wa Mungu turahaze kubona ibibazo bikikuje aho tubaye n'ibibazo bikikuje imiryango yacu ariko wagenda kwinjira muri ibyo bibazo basanga n'abakijijwe nabone bari kubagize ibyo bibazo biro umuntu mwicaye ati Imana yakubwize inyishu kubw'igihugu no kubw'umuryango wawe. Haleluya. Haleluya. Amina. Reka twevolue kuri iri jambo kugira ngo ndabereke ikintu kimwe. Twaravuze ngo iyo tuvuze ubwiza bw'Imana canke kubaho kw'Imana iryo jambo presence y'Imana risobanura ubushobozi bw'Imana, risobanura ubwenge bw'Imana, risobanura icyubahiro cy'Imana, risobanura imigambi y'Imana, risobanura ni ukuvuga ngo ni ijambo rimwe ariko ryangloba ibintu byinshi cyane. Ariko ngira ndabaze kino kibazo kandi nicyo kibazo tugenda twinjiramo muri iri jambo kuri uno munsi kugira ngo uno munsi ushigwe mu kibanza cyawe. Bwana sifiwe sana. Ndababaze kino kibazo ni gute twakijijwe Yesu akaba muri twebwe tukaba turi abantu b'impwembe tuvuga mu ndimi zitamenyekana dusenga cyane kandi dushingira intahe ubushobozi bw'Imana ariko ndababazega abantu b'Imana ibande ngaha bibaza yuko aho Imana iri n'ubwenge bwayo burahari. Reka nsubire kubaza kugira nce mbona abatatubwije nce mbona icyo nce mbona ikigwa cyane cyo no munsi Bwana sifesa ibangahe bari ngaha bibaza yuko aho Imana iri hariho n'ubwenge bw'Imana. Haleluya mwese. Bwana sifesa rero bisobanura ngo aho ubwenge bw'Imana buri abantu bagomba kumenyera ubushobozi cyangwa abantu bagomba kwiga gukundira Imana yacu cyangwa abantu bagomba kwiga Imana yacu babonye ubwenge bw'abantu bari mu ishengero bafise mu buzima bwabo bwa misi yose. Bwana sifiwe sana. Nemera neza ntakekeranya yuko kimwe mu bintu byerekana Imana mu buzima bwacu sigiye turiko turajugumira sigiye tuvuga mu ndimi sigiye tuvuga ibintu gusa bitumvikana ariko kandi none mu gihe no mu byumvikana hari ikintu cy'Imana dushobora kubasha kwemera aho ndemera ko Imana ibiri hagati yacu. Yesu ashimwe cyane. Kandi ndumva neza ntakekeranya yuko mu myaka iri imbere Imana izohagurutsa abantu benshi muri kino kibanza kandi bakerekana iby'ubwenge bw'Imana mu buzima bwabo kandi Imana ikihesha icyubahiro mu buzima bwabo kuko hari ikintu nasanze uko abantu barushiriza kuba ab'impwemu cyane bahakwa gushyira hanze iby'ubwenge ariko reka ndakubwire yuko ntidushobora kuba ab'impwemu cyane iby'ubwenge tukabishyira inyuma kuko iby'ubwenge ça fait partie ya identité y'Imana. Imana iciri n'ubwenge. Rero kimwe mu bintu byerekana ishengero aho riri ni ubwenge buri aho hantu ni ubwenge abantu bafise ni uburyo abantu bategekanye ibintu ni uburyo abantu bameze ni uburyo abantu bakoze ni uburyo umuntu yinjira mu byawe akahasanga urutonde. Ibyo byose ni bimwe mu bimenyamenya by'Imana mu buzima bwawe ariko harageze igihe aho tutinjira mu buzima bw'abakristu ngo tuhasanga akajagari hama akajagari bakitira Imana kuko bibiri bivuga ngo aho mwemu w'Imana ari cyane ko mwemu w'Imana si mwemu w'umuvurungano ariko ni mwemu urutonde bisobanura ngo ahantu Imana iri kirahamagarira ubuzima bwacu Imana iri kizana ubuzima bwacu ahantu ibyacu byose bigaragaza urutonde rw'Imana maze ngo abantu nibamara kubona ibyo bazohimbaza Imana yo mu ijuru ku bwanyu. Ni ukuvuga ngo tuzocika impamvu yo gushimira Imana abantu bitegereje bakihweza uko ubuzima bwacu butegekanije. Haleluya. Tikubereke 1 Korintiye chapitre 2 verset 4 aravuga ngo imvugo yanje n'ukwigisha kwanje ntibyarimo amajambo y'ubwenge yo kwemeza abantu ariko byaserukamo mwemu n'ubushobozi. Pawulo ngaha arayintroduje ariko aravuga ingene yatanguye kuvuga ubutumwa Arabanga ngo jenge navuga ubutumwa mu mvugo yanje cyane muri langage yanje ubujyo navuga amajambo yanje ntiyarimo ibijanye ntiyarimo ubwenge bwo kwemeza abantu no kuvuga ngo Pawulo ari karerekana ubutumwa bwiza tuvuga icarico andashaka munyumvirize cyane uko iri jambo riradufasha duciye muri iki gice utahura ico turiko turiga kuri uno munsi ati mvugo yanje ntiyari mvugo y'ubwenge ntiyari mvugo y'ukwemeza Pawulo ari karatwereka igihe yaza kuvuga ubutumwa ntiyari umuntu afise langage iri persuasive ni kwa ngo ntiyari mvugo y'ukwemeza abantu Pawulo ntiyari umuntu w'imvuzi atwereka yuko ubutumwa yaje avuga ntibwarimo amatekinike yo gukonvenka abantu ubutumwa yavuga ntibwari ubutumwa vrema burimo uhejeje kumva Pawulo ntiwashobora kuvuga ngo umejeje kumva ngo manon eloquent kujya umuntu araze kuvuga ariko Pawulo yerekana yuko uburyo yakominitse iby'Imana uburyo yaje gushikiriza iby'ubutumwa bwiza ntiyabikoresheje mu bwenge buhanitse ku buryo abantu bataba ari convinced cyane kubera yakoresheje amajambo kubera yatanze uburorero buturusha kuri bigugwagugwa by'abantu emosiyo z'abantu kubera yakoresheje amajambo y'ubwenge budasanzwe ati igihe naza muri mwebwe ijambo nazanye muri mwebwe ntiryarimo ubwenge bw'ukwemeza abantu ni ukuvuga ngo ntiyaje kubemeza ariko kandi nimba tumubona atari imvuzi azi kwemeza abantu azi kuzana icyemezo mu bantu mu buryo yabakonvense mu buryo yakoresheje ama argument hirya no hino akazana ibintu kugira ngo abemeze uko niko Pawulo yerekana ariko avuga ngo ubutumwa nazanye bwari ubutumwa bwaje bwerekana ubushobozi warasifuye sana ngo bwari bwiza gute bwarimo uravyumva bwarimo ubushobozi amina bwarimo ubushobozi bwaserukamo mwemu n'ubushobozi ahanya Pawulo ariko aragira diferense hagati y'ubwenge bw'ukwemeza abantu no gukonvenka abantu no kuba uri umuntu azi kuvuga hariho abantu bazi kuvuga ashobora gukonvenka abantu akemeza abantu ariko nasanze ibintu by'ubwami bw'imana naho rimwe twigisha abantu bavuga ubutumwa ariko kandi nasanze ibintu by'ubwami bw'imana nta majambo ahari yo kwemeza abantu ngo batangure kubigenderamo abantu bashobora gukorwa ko n'ibintu ariko ntibyitraduze mu buzima bwabo ariko Pawulo yaje afise umutima uciye bugufi atahura uburemere bw'icyo ariko arazana mu bantu n'ingene atari ikintu coroshe gukoresha mu rurimi aravuga ati sinakoresheje ubwenge bwo kubemeza ariko ngo hari ikintu nakoresheje ngo nabahaye ubutumwa mu bushobozi bwa mwemu n'ubushobozi bw'imana ahanya Pawulo ariko yitandukanya n'abandi bantu b'imvuzi yerekana yuko uburyo bwiwe bwo kuvuga ntibugaragaza umuntu w'imvuzi ariko bwagaragaje ubushobozi bw'imana ariko kandi mu rundi ruhande akerekana ubwenge bw'abantu akabukompara n'ubushobozi bw'imana ndashaka uno munsi mwumva iki kintu iyo tuvuze ubushobozi bw'imana tuvuga ngo ubushobozi bw'imana buzokuza ko mu iryo jambo ubushobozi bw'imana ni ijambo kandi ryugaraniwemo ubwenge bw'imana mu bushobozi bw'imana harimo ubwenge bw'imana iyo tuvuze ngo leta zunze ubumwe za amerika ni igihugu gifise ubushobozi ni ukuvuga ngo birya bigwanisho byose bafise byo gushobora gushika ahantu hose mu isi bakagira intervention birya bigwanisho ni ubushobozi ni kimwe mu bushobozi ariko kandi hirya ya birya bigwanisho bafise ubundi bushobozi bwitraduiza cyangwa bugaragarira mu buhinga bafise bwo gushobora kubikoresha hari uwako ha birya bigwanishwa ntushobore kubikoresha kuko atabwenge bwo kubikoresha cyangwa ubuhinga bwo kubikoresha ni ukuvuga rero ngo mu kintu cyitwa ubushobozi hagomba kubamo n'ubwenge bwo gushyira mu ngiro ubushobozi warasifuye sana haleluya amina aravuga ati rero amajambo nababariye ntiyari ubwenge bw'abantu ariko kandi yari amajambo y'umwemu kandi yagaragara nk'ubushobozi bw'imana yesu ashime cyane haleluya akabandanya ngaha kandi nyine kuri uyu murongo ugira kangahe umurongo wa gatanu verse 5 kugira ngo ukwizera kwanyu ntiguhagarare mu bwenge bw'abantu ariko guhagarare mu bushobozi bw'imana Pawulo arababwira ati mu buryo nabigishije sinashatse yuko mufonda sinashatse ko mwubakira ukwizera kwanyu mu bwenge bw'abantu bantu b'imana mwakoraniye hano barundi barundi kazi tugira amahoro abantu benshi ngaha muri mwebwe warize hariho ubwenge bw'abantu ufise hariho n'ubwenge bwaje kubera imibereho ubayeho experience y'ubuzima uriga uburyo ibintu bimwe bimwe bitegekanywa n'uburyo ibintu bimwe bimwe bikorwa ahanya Pawulo ariko aratandukanya ubushobozi bw'abantu ubwenge bw'abantu n'ukwizera kare yatandukanyije ubwenge bw'abantu n'ubushobozi bw'imana ubundi atandukanyije ubwenge bw'abantu n'ukwizera aravuze ngo iyo nza